Finds a wife, finds a good thing.
Good thing.
JDB, play Willy boy. And Alain, yeah. Unajua siku kuu ni leo. Hello, baby. Unajua siku yetu leo. Hello, baby. Unajua nakuoa leo. Hello, baby. Kile keki tulikata